Welcome to Zuida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Minister sakhuluma naye. Sasikade sisihambisana kahle lo minister. Nginalethini yakhe vele. Nayo bazi ukuthi akubona labantu. Manje all of a sudden wajika ngamuzwa esekhuluma ngalabantu. Manje lokho kwangidida. Ngiyacabanga ukuthi lento ngathi sizodinga upresident. President uzofanele ukuthi angenelele ngoba manje i-board yakhe ithiwa yini cabinet. I-cabinet yakhe manje umphakathi wase-South Africa uzongayithenda. Ngoba manje uminister wayekade ethe labantu wayekade hambisana nathi, yazi ukuthi ubani wenze lento, uyazi naye, uyazi lo wangifihla. Manje waqhama wasethi labantu abawu-5 kanjani, angazi nominist konto abamsabisa ngayo. Mhlawumbe bamhlabisa ngasomething, angazi. Mhlawumbe khona abathi bazomenza yona, angazi.
Iphatha kanjani?
I'm very strong because I believe in God. I'm a man of God and I don't fear anyone. Khona babengitshela thina bathi yeke le case, yeke vena umfana ngasekho ngikhulu nayo. Wathatha ukuthi uJesus afikeze thina sisekiswe. Nami ukuthi fanele ngifike ukuze liqala livele kunjalo. I believe in God. I have a strong relationship with God. I don't fear any man, even ngathi upresident uyini. Power, ipower isabi. Isabi.
Ucabanga ukuthi laba ocabanga ukuthi yiba bayenzile le nto bazoboshwa noma ucabanga ukuthi nje I never yenzakala le nto?
Bazoboshwa, sizozama ukwenza indlela ukuthi sikwazi ukudila nala maphoyisa ukuthi sizona ukuthi angifuna ukukhuluma kakhulu but sizokwenza indlela ukuthi sidile nala bantu ababophe abantu abangekho nokuthi kanjani ukuthi umuntu ewususpect kuleli cala kodwa aqhubeka ainvestigate i-case. Yiloko sifuna simukudila nabo ukuthi fanele baphumele abantu ngoba oyedwa wabo uwususpect wakhipha something kudokela.